onyenwe m na chineke eji m otu tosi na lado bimbi aka nkele gị maka mmeso ọma gị n'ebe m nọ na rekele
Yes, sir. Yeah.
My God does not slumber nor sleep. He is the Jehovah Alabalaba. kwandinsa na ja kima uno janu ya mama mama mama
ai na ja kima
ya mure kere ya na ru tuto jine
na ja na o mami ojuruma
iwe kima we
iwe kima we odigo gege kagi
dinge manu
iwa
God, you are too much.